Don't call me a cretin, sweetie.
That's not what I said. I asked you not to be one. This is serious. And you're laughing it off.
At least it's my name on the mugs, not yours.
Our name, sweetie, on junk.
Serious.
With your gift and your talent and your vision, are you kidding? Gucci needs no blood. Goodbye 1930s. Hello 80s. Huh?
Oh, you took the words right out of my guts.
Paolo Gucci is coming.
Da 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 da